Yesu kura pa kontabuo. Yesu opa kontabuo. Tino ni adie ye Nyankopon obi obu na konta o heaven e obofu Gabriel. Onde bu Nyankopon akonta. Se woni mu a nti akontabuo de ahia. Ye frem bi transparency.
Na ba sei.
Me chase e ya transpetalian.
Ey, you are said.
Master, adwuma ne ayɛ no ha no o. Ya me ye you how?
Every day.
Transportalian. Said ya be ya ntwe ni mu, ntwe mu be da ho fae. E no ho asɛm ne ya ka no.
Nka nja wala.
Nka nja wan.
Me nka nja de ka, pa me tɔ no me nka nja.
Me pa cho transport. Transparency as a.
Aha, transparency.
Transparency.
Aha.
Minimum that done, master, man, fans, like, I don't want something I can't wow.